Mfethu ayikhale mfethu.
Eh ikhale ngempela uyazisha zisha zisha.
Uthi nenkinga la.
Inkinga yani manje?
Mfethu itesha sinayo mfethu.
Hayi shu ngibamba la hamba
kusengithe. Ngikima mina.
Ufuna ukuthi
ngiye la kutuma ba.
Hawu lumtshita
phezulu. Akambe wena ngeke.
Hawo ufuna ngihambe ngishiye wena ebhodlela lapho.
Akule uzungifica la.
Hayi hayi uyazi uthi angikuthembi nje kichimo sengidesha.
Unayintwa nayintwa.
Oh ayo ibize ke.
Uza la.
Shosho ntwala hamba kanjani? Usithengele idesh la noma ama ice.
Idesh noma ama ice
yeah. Kimo pan.
Don't say that.
Hayi, mothathi inkinga zakho uzetha kumina. Hayi. Ngoku.
Ngicela.
Amana nali beklam. Wasangala Antwana. Masha kanjani?
Mashala. Sawa sengidashla noma eyes.
Ini?
Idash noma ama eyes.
Idash noma ama eyes.
Alethe la imali kudale.
Ayi. Qala ngokubona sifuna imali hayi.
Ah ntwana, awuqali ungibone yabo.
Marvels. Marvels. The compos are communicating.
Shotwa nuyiseni yami. Alethe la ngidale. Shuno musha ntwana. Na ntwana baby.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
Yeah,
okay, I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
So for shy up, it's stiff masses moon you'll be se belly na mam. Sempotin!
I'm going to go to the house.
Oh, baby. Bye-bye. Oh, my God.